Africa. Sanibonani. Guys, I got oma umuntu ne. Nijole for years. La nizohlukana khona. U realize ukuthi yey! Imbi lento. Hey mubi lo muntu. After you has wasted 3, 5, 7, 10 years of your life. Yey! Uthola ukuthi imbi indoda. Hey, thola ukuthi yazi intombazana. Ndafikela ngala magama wesixhosa ethi livitivit. Liethe. Liqumbululu, liqaqaviti, liyokoyoko, libekebek. Yey!
Linyoronyoro.
Linyoronyoro mama. Yey! Guys. Why? Like why your realization ifika so late in our lives? Uyibone impumulo ngathi sisithende sika shaka Zulu. Tisa! Why? Yazi, yazi ubone umlomo wakhe unendawo esifuna ukuphuma izinkwe. Uthi hayi godi bethi jongephi? Yo uzive ngathi ungathatha imvubuzi bek.